Ucoach weKaizer Chiefs uGavin Hunt uthi ke uzoqhubeka ngokusebenzisa yena ke uDaniel Cardoso njenge midfielder kwiKaizer Chiefs. Kanti ke iTshakhuma tsha Madzivhandila iza kulomdlalo emva kokuthi ke iyahlulwa iLamontville Golden Arrows ngo-1-0 emdlalweni weDStv Premiership. I-CEO yayo ke iTshakhuma tsha Madzivhandila isasuspendiwe ke namanje kusuka nje ngonyaka ka-2020. Kanti ke umdlalo oweDStv Premiership